smoke unless I'm drinking. I don't drink unless I'm malcontent about me. About me. Well, I'm so happy with the cards I've been dealt. I can't talk about anybody else but me. It's all about me.
Give me, I'm walking in. Take a look what I just did. Don't want to work. I want you to give it to me. 'Cause I don't listen unless you mention my name. Get to know me. If you don't, it's a shame. I haven't given you a clue. It's not about you.
For a moment when I ain't thinking what's in it for me.
Well, take a listen to a song I just wrote. Treat yourself to a perfect note sung by me.
Da 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 da